Viva ANC, viva! Viva ANC, viva! Viva ANC Women's League, viva! Wathinta abafazi! Yeah, comrades. Ngifuna ukutshintsha le slogan namuhla. Ngifuna ukuthi mangithi wathinta abafazi. Ningathi wathinta imbokodo, nithi wathinta amabhubesi. Viva ANC Women's League, viva!
Viva!
Viva ANC Women's League, viva!
Viva!
Wathinta abafazi! Wathinta abafazi! Thank you very much, comrades. Kusukela namuhla ngifuna nathi ukuthi nimabhubesi. Well, angiphikisani nalaba labathi niyimbokodo, kepha imbokodo ayiphili. Emabhubesi aphila. Ndosesihlalweni ngithanda ukuthatha leli thuba longinikete lona. Ngilibonge. Ngidlule lapho ngibonge bagcugcuteli balomcimbi lomuhle nakangaka. Ngifuna kusho ukuthi ngiyabonga lokuleni ngendele kona. Ngokuthi ningibite ngibe khona la kulomcimbi. Ngiyathi ukuthi banengi-ke leli beningababida. Banengi-ke lebe ningaphakamisa amagama abo. Kepha ngiyabonga ukuthi niphakamise lelami. Akusasilo-ke ligama lami seligama lenu. Bengathi sengiyabona namuhla. Bengathi ukuthi ningithanda kangaka. Nami ngiyanithanda. Ngiyawuhlala njalo nginithanda. Ngoba ningibomake nesibusiso emhlabeni. Ngibonge kakhulu ke thanda futhi kudlulisa kujabula kwami kule leadership lekhona la. Ngine divakashi tami lengingakatitsheli ukuthi divakashi letibaluleke ngakanani. Ngiyathi nonke nibalulekile kepha ngicabanga kokuthi kufuna nginatise kokuthi letivakashi tami leti ngibobani. Siyabonga Comrade Freddy Mbuyane. Labangamadi utawusukuma bambona. Sivakashi sami naso lesi la ekhaya. Phinze futhi ngisukumise babe Mashaba wasemjindi lobekadze angimeya. Sivakashi sami naso lesi khulu. Naleli tsimba lahamba nalo. Labo make futhi labasuka emjindi. Ngitsi ngiyabonga kakhulu. Waye ngitsi divakashi tami leti ngalokukhethekile. Lesa sikhathi lesidlulile Berenge gatola gale alang kona kona. Manje namuhla uma ngaba khona kufanele ngisho ukuthi ngijabulile namuhla. Kubaluleke kakhulu ukuthi ngikusho lokho. Ngiphindze futhi ngibonge sesinozipho. Lobe nathi la asipha live lenkosi asikhuthada ngekubaluleka kwethu singibomake nekuthi libambo libaluleke ngakanani njengaloku bomake bakhiwa ngelibambo lelisuka endvodze. Nami ke ngifundzele kuningi namuhla ngekuba khona kwakhe la. Kungibusisile kakhulu ngoba lelivi liyasho ukuthi kuqala kuhlanganipha kumesaba uJehova. Bami ke ngilomunye umuntu losaba uNkulunkulu. Nkulunkulu ungihole la nami bengingacabangi ukuthi ngidawundlula khona. Manje angingabantu ukuthi nawe futhi angakuhola kuloku lobukene nako lengingakwadi lokwatiwa nguwe. Ngitsi siyabonga kakhulu sesi hambisa live la uNkulunkulu. Liyasilapha liyasivuselela. Nalaba bebakhona libe basipha amavi ekusikhutsata labasuka kula ma sub regions lahlukahlukene. Ngithi kubo ngiyabonga ukuthi beme laphambi kwethu basho ngemlomo wabo kwekutsi bayangiqoka kwekutsi ngibahole. Manje ngebuningi benu nima branch ANC, Youth League, Women's League, Mother Body, Sanko, SACP ngalokunjalo ngiyathembisa kwekutsi ngeke nginiphoce. Ngiyokusebenzisana nani sitawukhona kwekutsi sisintshintshe simo sale province. Ngiyathi kwekutsi lendzaba lenkulu le ayisingami ingaloku lekufuna ukuthi ngikwende ukuze nibone nani ukuthi kule province tindwe tiyanjinja tisendeki ngalendlela betendeka ngayo. Ngifuna kusho kwekutsi ebaholi sengiyababona kini. Sengiyababona ebantfu labangasihola labasha labakhona lokulindzeleke kwekutsi bathathe mangabe thine sesibeka tinzambo. Ngoba kubalulekile kwekutsi letinzambo sitibeke masishane ukuze singababambeleli. Ngoba sikhathi sesifikile kwekutsi nabo babambe liqhaza ekukhaleni lenhlangano. Bonge kakhulu Comrade Zwelo emavakho. Ayasikhuthata sonke. Ayasitshela futhi kwekutsi sisuka kuphi ukuze impilo yethu ibe ngcono nalenhlangano yethu ithuthuke kufuna kwekutsi sende njani. Ngitsi ke mine kuyinselelo kuwo wonke umuntu lokhona lalomusha nalabanye labasemkhathini webusha nalabanye mhlawumbe senangabe selishona sebafana nami kwekutsi sivuselelekile kakhulu ngalenkulumo olosithulele yona. Ungasabi uNkulunkulu wemusa nelithando utawuba nawo utakuvikela ngoba siyazi kwekutsi mawusuka lati inkulumo lotatithola angeke tikuthokotise titi inkulumo letingeke tikwakhe letitawufuna kwekutsi njalo bakukhumbude kwekutsi bona bayibambile impilo yakho ngaphandle kwabo angeke uphile. Ngibonge futhi lo sesihlalweni kwekutsi Nobe ni tolile, noma nu tolile lombigo wa itol. Kukusi ningbo mage. Kubaluleke ngakanani ukuthi ningeti la kepha nibonile ukuthi kubalulekile ukuthi nide ni defy le message bangabe niya kumthetho sekelo we African National Congress rule 3 lo lokhuluma nge character ye ANC nitawuvumelana nami ukuthi mangiqaphuna emavi lapha kuleya constitution ayasho kutsi the principle of freedom of speech and free circulation of ideas and information shall operate within the ANC. Umuntu latakukhumbuta noma latakugceka mqaphunele lesiqeshana lesingisishilo kokuthi kulungelo lakho kwekutsi ube nembono kule nhlangano lo utijoyinele yona ngemali yakho nangenhlitiyo yakho ngoba kubalekile kokuthi sikusho lokhu comrades kokuthi singebaholi senda liphutsa kokuthi mangabe sesikhethiwe bese kuba ngithi kanye lesincinzetelako ekutheni kufuna nende manje ke lo moya lolu mnanzi lesichamuka nawe eNazareth ngiyabona ukuthi usivuselele edinhlitiyweni tethu ekutseni siyithathe indzawo sidlale inzima njengemabranch eAfrican National Congress ekutseni sikhathi sekuthi nisitshele noma sibatshele baholi ukuthi sifuna ukuthi silide kanjani ngokomthetho sekelo weAfrican National Congress sesifikile ngitsi ke mine ke step lesihle lesi lesiya enkululekweni ngoba ngifuna kusho ukuthi inkululeko isengakafiki ngoba indlela yethu yakwenta tinto nangalendlela sendiswa ngayo isengakanjinji ngiphindze ngisho futhi ukuthi ku character yale ihlangana I-ANC iyasho ukuthi it shall support the emancipation of women, combat sexism, and ensure the voice of women is fully heard in the organization and that women are properly represented at all levels. Isho njalo, i-African National Congress, yayenda libito ukuthi sonke sibumbane sende show ukuthi bomake baba nelivi kule nhlangano lebayijoyinile. Manje ke emagameni alabanye lebakhulumile la labashilo ukuthi uma ngabe kuhlukunyetwa bomake kufuna ukuthi nisukume nonke ngebuningi benu niba defende labo bomake. Ngoba labo bomake bahlukunyetwa kakhulukadi ngilabo babo. Manje ke kubalulekile ukuthi nisashoda nje etkhundleni uma kunalabanye bobabe labathi kufuna kuphumela abanye etkhundleni laba ngibomeya kufuna ukuthi kusukume nini ngebuningi benu nikudefende lo nifunze futhi ekutheni ekwakheni lenhlangano ningibomake yini lekufuna niyende uma ngabe nihlangabetana netimo letimatima letifana nalete kukhishwa kwabomake etikhundleni. Kokuqala, as a matter of priority, you must stand up and defend those women. Bese uma ngabe ninetinkinga naye lo make nimbitela endlini bese nivala sivalo. Bese nimtshela tindzaba takhe. Nimtshele ukuthi hayi futhi ukuthi benimvikela noma benimdefender ngoba ngakuni kepha benimdefender ngoba manibuka ngale fastereni niyabona ukuthi lamadvodza afuna kumdluthula mine lokho ngiyakusho ngengibabe ngoba kwafika kimi ekuseni vele bomake kufuna siba support noma siyathanda sithandi nasiba support manje ke ngifuna futhi kubeka statement bomake kwekutsi siyabonga kwekutsi inhlangano ye ANC at the level of the National Working Committee leli viki leli lisidiployele make la utawuba ngipremier until sindlule kuma elections la nganga make refile mse ngimake ke lo kufuna kwekutsi lokhu sikujabulele singibomake kufuna kwekutsi lo make lafungenile simsupporte singibomake nathi singibobabe sidamsupport manje labanye bayadideka ke kwekutsi maranyoni angasho njani kwekutsi simsupporte lo make kanzi sifuna naye athathe lesikhundla angitsi njalo linza ngifuna kusho ke namuhla kwekutsi i-priority yethu akungabi ngiletikhundla tahulumende i-priority yethu ngiloko ukuthi singene etikhundleni takhongolose simtline khongolose kwekutsi kungena bani as premier it doesn't matter but what is critical is that we must ensure that the ANC becomes the strategic center of power bangabe ufuna kunjinja timpilo tebantu tatinjinja at the level of the ANC bangabe une ANC le strong utoba na government lo strong manje ke kufuna sathi ukuthi konke lokulokwendekako lesingakuthandzi kuhulumende kwendiwa ngilokuthi kugula lenhlangana manje ke sibambisene nani nemalunga eANC la ithandza ko eANC asilungiseni lenhlangano ngoba ngiyo lenhlangano lengenela likhetho likhetho alingenelwa ngipremier nema MEC lingenelwa yiANC and iANC ngithi manje ke asiklineni le ANC guna labo mahlale sangweni labenda le process ye gatekeeping sifuna ukuthi sibashaye sibulale lento ye gatekeeping sifuna ukuthi lokuhlukana ngemacembu cembu kulenhlangano lokuba kubite ngokuthi ma faction silwe nako sikunqobe lenhlangano yethu ivuleleke wonke umuntu lafuna kuyijoyina layithandzako sifuna kwekutsi lubumbano le African National Congress libe yipriority kuko konke lesikwendako maqaba mangabe sikhuluma ngelibumbano ufuna sati kwekutsi lubumbano alakhiwa abantu labavanako kuthiwa lubumbano nje ngoba siletha abantu lebanemiqondo lehlukahlukene labahlukahlukene futhi nangebuhlanga nange kukaba, bese sibafaka ndawonye, sithi ngoba singkhongolos, siphokophelele kuya le, kubalulekile ukuthi noma ngabe sihlukana ngokucabanga, kepha sivumelane ukuthi iANC ifuna yile, hence we talk about unity. Uma ngabe vele nine nivana asikho sidzingo sokuthi sikhulume ngeunity ngoba vele niyavana sikhuluma ngeunity ngoba iANC ifaka wonke umuntu andifaka abantu labahlukahlukene lokunye futhi lokufuna ngikubeke comrades nikuve ngiloku ukuthi timbili kuphela tindlela tokuphila emhlabeni. Indlela yokuqala ngile ukuthi umuntu ngemuntu asebenzise ingqondo yakhe independently. That is one way. Naloko ukuthi you must become a parasite that is fed by the minds of others. Angathi ke ukuthi wena ungukuphi lokho? Timbili. Uyabona iparasite ilinzela ukuthi uyodingela naso ubambele inyamatani seyona iyadla. Manje kufuna sathi ukuthi bonke labantu namuhla labangafuni kwehla etikhundleni. Na noma ngabe sibabona kwekuthi abasendi kona noma sikhathi sesihambile bafana nema parasites ladla ingadi yeANC. Manje kubalulekile kwekuthi sivikele lenhlangano. Ngoba masingeke sivikele lenhlangano tawushabalala. Tawuphela kwangathi ayikazi bekhona lenhlangano. Manje bomake sisulu ngilabanye laba bathi shoshovu lebaphumele ebaleni kumatima kubida kungasimnanzi balwela thine ekutheni sikhululeke. Manje namuhla sikhuluma ngamake sisulu ngoba sikhuluma ngabomake sisho ukuthi lokhu la kwenda nani ningakwenda. Sikhuluma ngamake sisulu kwekuthi bekangilomunye lo bekabeketela etikhatsini letimatima angahlali nemndeni wakhe kungasimnanzi adingelwa amaphoyisa waboshwa waze wayohlala ejele nalapha ejele bamfake eselini labe kahlala khona yedwana bekutikhatsi letibidako ngaleso sikhatsi. Letikhatsi lesibukene nato namuhla ama comrades atibidi kakhulu ekutheni siyakhe lenhlangano. Atibidi kakhulu ekutheni siyibumbe lenhlangano. Yingqe nje masingaphuma etikhwameni nasemasuitcase alaba labasivalele ngoba bangafuni kwekuthi sine sibamba holi onke malanga kufuna siguqe kubo sicele kubo ioxygen. Make sisulu bekangilomunye would inspire women of the role they can play in changing their living conditions in the world. Bekangilomunye would motivate and encourage women to play a vital role in closing the gaps of gender inequality. in society. That's why we celebrate the milestone of what we have achieved so far on the road to gender equality. Ngiko futhi lokusenda kokuthi acknowledge the role that the current female leaders are playing because of their sacrifice. Sesafa bobabe. Bathatha abantwana bethu babayise embini. Bayofa lembini. Ngoba basibona angeke babuselelwe ngilamanye mave la lamava buswa khona bobabe sifuna bomake kwekuthi bangene etikhundleni babuse lelive ngoba bomake bayadu kwekuthi kutala kusho kuthi bayadu kwekuthi kunakekela kusho kuthi bayadi ukuthi kusho ukuthini kuphila ngaphandle ngaphakathi kwelicinzetelo kulomhlaba lesiphila kuwo. Therefore, the centenary celebration is at the center of breeding ethical leaders of her political stature, where social justice will become a reality in the lives of our people. Balekile ukuthi sikhulume ngebaholi labanesimilo. Correct.
Singaba nawo emathalenda netiphiwo letithide, kepha mangi singabe singanaso similo lawo mathalenda lawo naletiphiwo alidelede. Ngacabangi-ke kokuthi uma ngabe usesikhundleni noma uniketwe lesikhundla, it's about you. It's not about you. It's about the gift and the talent that you are supposed to give to the world so that the world experiences your presence before you die. Uwamalula noma masinyane uma utawucabanga kwekuthi uma ngabe ukhethelwa isikhundleni it's about you. No, it's not about you.
Mina ke ngifuna kunitshela ngihlala ngisho kwekuthi ngiyati kwekuthi ningifunelani. Ningifunela kokuthi niyadi kokuthi uNkulunkulu azange anginike kwesaba.
Ningifunela kokuthi niyadi kokuthi uNkulunkulu lesikhathi adala umuntu ngemfanekiso wakhe nekumfuta. Lokusho kokuthi wonke umuntu lakhona lofaka phakathi wena make namuhla une image yaNkulunkulu. I-image isho kokuthi unema characteristics akhe futhi kufuna kokuthi wente tinto ngendlela yakhe. Wabese uyasho-ke uNkulunkulu kokuthi yinzaba asidale wathi kithi ngifuna kokuthi nibuse.
Ningive kahle.
Ngifuna kokuthi nibuse. Wabese uyadisho-ke le tinto lekufuna kokuthi sibuse tikwato. Ngoba kubusa kokusho kokuthi you must lead, manage and govern. Wathi tikweti nyoni lati dalile neti fish leti ngaphansi emandini nawo wonke lomhlaba nalokulokumile la kulomhlaba nalokulokulanga phansi kwalomhlaba nako konke lokulokuhambako lokutilwane wayivala lapho lenza azange asho uNkulunkulu ukuthi umuntu ufuna buse etikwalomunye umuntu nitatibuta ke ukuthi laba labathi bayasibusa yini loku lebathi basibusela kona ngoba umsebenzi wemuntu lo ngumholi umsebenzi wa government is to create an enabling environment so that you can exercise your talents and gifts poverty angeke iphele ebusweni bemhlaba ngoba ipoverty ibangwa ngilokuthi kunebantu labagodle lokhu uNkulunkulu wasinikeza kona ukuthi siphile ngakho uma ungenawo umhlaba Ngoba umhlaba ufaka phakathi iDepartment of Minerals and Energy lokulokumbiwa la ngaphansi uNkulunkulu asinikeza ukuthi siphile ngakho. Lokukhuluma futhi ngeagriculture nangemandi as a resource utawuphila njani? Utawuphila njani? Kungakho ngisho ukuthi ukuze sichubeke silwe nepoverty kubalulekile ukuthi siwuthole back umhlaba wethu kunebantu labavala emandi basibathelela titselo tabo lamandi angafika ebantwini because you must understand that water is a resource bakhe madam namuhla thine la sihlala khona sinemfula lengahambi manje ngifuna kusho ukuthi uma ngabe bathi belungu balithathala live lethu ngeBhayibheli sitaphinze futhi silithathe ngayo leBhayibheli I-ANC, it's the land shall be shared among those who work it. That clause in the Freedom Charter comes from the Bible. Comes there. Therefore, all of us must support the expropriation of land without compensation. Bakhona ke labanye labathi ngeke ilunge lenza. Banganisolisi ke banganiphathi kabi ke. Ngoba bangilabanye lesebaba bacinzeteli kundlula labacinzeteli. Sisaphila le yambilo yakuzala. Kanti tindwo setinjinjile setiguqukile. Mloku ke bomake sisulu loku bebathe balwela kona kwekutsi kulunge kule live lesiphila kulo manje ke angeke kulunge solanki le organization yethu singakayilungisi
Ngoba mangabe sikhuluma ngeorganizational renewal, ma comrades, sifuna sathi ukuthi kufuna kuqale kunjinjele tingqondo tethu andikuba kunjinjele organization. Tingqondo tethu mangabe tisagcwele kusaba. Buka ke. Wena nedi uyasaba nje kude labangakwenda kona. Make sisulu ngaleso sikhathi sempilo yakhe emzabalazweni bekangasabi phezu kokuba adi kwekuthi kukhona labatamenda kona. Ngaleso sikhathi uma ngabe wothi banzakanya nemzabalazo, your sleeping place will be changed. Manje leso sikhathi sabo bekusikhathi lesi worse than lesikhathi lesi. Washo namadiba wathi uma ngabe lenhlangano ye African National Congress itaniphatha njengalokhu laba belibandlululo bebaniphatha bebasiphatha ngayo, ivukeleni nayo. Kubalulekile ukuthi baholi sibabite sibatshele ukuthi yini into lesifunako, yini into lesingayifuni. Kambe ungamswaba umuntu lomkhethile. Nje mina nani ngakhetha mina, njengalokhu nifuna kukhetha mina, sekufuna ningisabe. Uma ngabe kungenti tona ngibiteni. Into ngitshela kwekuthi angisendi tona. Lenhlangano sengiyenda yami. Ngako ke anina ukhuluma kakhulu, but you will exercise your democratic right to vote me out. Njengalokunyalo masiya ku PGC, we are going to vote others out. Ngumntwana akho kuphela ekhaya lakho ngoba ubusa ngendlela yakho ekhaya lakho lo utamtshela ukuthi njengalokhu wena sowuhamba sowukhulile sowutawufa leticathula utishiyela yena. Angeke uthi umuntu umunye bese udecidela linyenti. Ukusho futhi ngekuphindzaphindza kokuthi wena ubona kwangathi le dicathulo takho ufuna ukugcokwe ngoba. Nawo mawumdzala usuka ungakaphilanga kahle kuvuma kugcoka ticathulo talo munye umuntu. Nawumdzala tsenga takho ticoke le do. Manje ke ma comrades kubalulekile ukuthi sisho ukuthi ningibomake sisayilangatelele futhi siyilindzele le role lekufuna nidlale ekutheni nikhululeke nini. Deliverance is when you move out of Egypt.
into the wilderness. You are not yet free. You are not yet free. Freedom will come when you remove Egypt from your mind. Uma unganjinji indlela yokucabanga lihambo leli bangathatha 2 days tawutsatsa 40 years. Nkulunkulu utakuvulela athi phuma. Mara wena kubalulekile ukuthi utikhulule wena. Lokunye futhi lokukhulula umuntu liciniso bathi the truth shall set you free. Ungabalekelani neliciniso. Ngifuna kusho kwekuthi Mapuwe's arm. Mhlawumbe le ndzaba niyiva kahle, ngifuna kunitshela namuhla niyive kahle. Lipubezi lingilesinye silwane lesingasisikhulu kakhulu kunendlovu. Lipubezi lincane kakhulu kunejirafu. Futhi nesibhejane ngathi sikhulu kakhulu. Futhi libhubezi alinawo amandla landlule ndlovu nejirafu. Mara libhubezi, it's king. Libhubezi malivuka ekuseni lilambile libona ijerafu libona indlovu litibona lilanje. Litsi lo ngamudla lo lo ngimbambanyalo lo. Manje ke mangifunza umlando wemabhubezi ngoba libhayibheli lami liyabala ukuthi Jesus is the lion of Judah. Liyangitshela ke mina libhayibheli lami lokuthi yinzaba abe ngiloko. Yini into lehlukanisa lesilwane lesincane naletilwane letinkulu? Ngathola ukuthi it is an attitude. Manje ke bomake ngifuna ukuthi nani nibe nale attitude yelibhubezi. Noma ngabe kuqhamuka kusiphi isikhundla emini, noma ngabe lina, noma ngabe ebusuku, ungimake ungathi khobozi usho ukuthi I can do this thing. Ngoba empilweni yemabhubezi ngilamabhubezi lamasika lamasikati, the female ones, la dingelako la khulisa abantwana La boba boba thola ba shili njenga se baya kula ba linzele gogo sla mapuwez ayobamba tinyamatan athletes. Manje siyanathi ukuthi kusukela kudzala size sitofika survive sibe lapho survivewa ngini nivuka nokhemanda ebusuku nibuya nipheke nigade abantwana nikline tindlu bese nzamba manijabulisa labo baba. Manje ke akukho lokunganihlula nine uma ngabe nine attitude le right attitude yelibobezi bobezi nalivela li change le atmosphere. Don't get it wrong. The parents are away. See about saying about holy. Labafana na Magus Sulu. Look for Nagogus about Pumel again. See about saying about holy. Lababeketele njengamake sisulu lekufuna baphumela kini siyabadzinga ke baholi labaqotho labanesimilo njengamake sisulu lekufuna baphumela kini manje ke baholi labakhona bafundisi labakhona kubalulekile kokuthi labo make sibasekele sibaphakamise ukuze bakhone ku leader correctly i guidance mfundisi njengalokhu ibuya kuNkulunkulu ayinikethe amadoda kufuna ukuthi a guide ama families wabo la ma families anabo make kufuna abantu labo make ukuthi le guidance kufuna ibuye kithi bobaba in order to change the world mine ke ngiyathembela ekutheni lokhu ningakwenda uma ngingce nje nitawubuka ngitsi mina kini nibuke impilo yamake sisulu angisho ukuthi kufuna nigcoke ticathulo takhe ngisho ukuthi bukani impilo yakhe nikhone kunjinja lesimo lesibukene naso. Kunengi ke ma comrades lengakukhuluma ngalomake lobaluleke kangaka emlandweni we African National Congress lengitawuphetsa ngako ukuthi kwaba khona isikhathi lapha lomake bekufuna akhethelwe khona esitulweni lesikhulu sokuba ngishemen noma ngichairperson noma ngipresident we Women's League lo make waphakamisa tandla wathi uyabonga kungaba kuhle ukuthi lesitulo siniketwe Gertrude Chobe spirit lesihle lesi sekuthi uma ngabe kunalomunye comrade lenimbona ukuthi unayo icapacity yekwenta tindvo letidzide noma yokulida le organization at a particular point sikhone kubona sivumelane kwekuthi asimnikete lithuba
nathi lethu lithuba litawufika. Sikhundla asimnanzi. Ningacabangi ukuthi la ningisa khona kumnanzi. Kusimnanzi. Kusimnanzi. Kuyabita lapha. You pay a high price. The passion that you have demands a private sacrifice. Mangabe qobo qobo ufuna kunjinja impilo tebantu hayi yakho kuyabita. Hayi kulula. Kunjinja yami kulula mina enyoni. Mina futhi angathi ukuthi lento yema blue lights yasiloya ngandle. Kona lo munye ke so uyangimisa lenye la ngathi ngiyeva bathi ufuna kuba ngiprime. Ngeza a. Akusiliqiniso uvekabi. Hey ya hey. Awafuni ma blue lights. Ngitsi hayi mangiwafuna ngawathenga ngiwafake lapha emoveni lenginayo. Awufuni umholo lomkhulu ngoba nangiprimia ngathi mningi lomholo. Ngithi hayi noma ngawufuna ngithi uya kimi lomholo awuyi kulabantu mina ngifuna kusita labantu. Manje ngisibomake. Noma unganawo emandla la ngangendlovu. Noma ungana authority lengange yejirafu. But if une attitude yelibhubezi, you can change the world. Young women, go out there and change the world. The youth, Comrade Zwelo, go out there and change the world. Ningacabanga ukuthi labantu labadzala bane interest yenu at heart, bane interest yabo. You must demand your space in the dialogue and the narrative of the ANC. If you are not going to do that, forget about economic freedom in your lifetime. Amandla!